wazima pia mimi niko mzima kwa that time and I finally I'm back here today. Sina mengi ya kusema, Mama Junior amewasalimia sana. Kwa siku na siku nitakuwa nashiriki.
Asante.